Isezerano rya kera, igitabo cya gatatu cyanditswe na Mose cyiswa Abalewi. Igice cyaho ni cya 11, umurongo waho ni wa 37. Haragira hati, kandi niba igice cy'intumbi yabyo kiguye ku mbuto zo kubibwa z'uburyo bwose, zizabe zidahumanye.